Ngibingelele kuzo zonke iindawo la okufinyelela khona le channel yethu ehamba phambili umkhanyalo de TV bafowethu inkulu indaba laphana kwezingane zakwethu udaba esizokhuluma ngalo namhlanje sizothinta insizwa ke laphana eyaziwa ngo Big Zulu basiyalazi rasta laphana bafowethu elashaya ingoma enkulu laphana ethi ngifisa ukuba nemali amagalelo ale yansizwa bafethu umuntu kuthi ubonga saphila thina kule channel yethu siyaqhakambisa izinto ezinhle ezenzeka kumaskandi nezinto ezenzeka nje kuba kuma celebrate esinawo nje eSouth Africa singabala bona nje uBig Zulu bafethu ubambe elikhulu iqhaza ekukhuphuleni amaciko ucisha fanele no DJ Dira but asikho lapho singo Big Zulu uBig Zulu uyakwazi ukuthatha into engekho ayenze ibe khona kunabafana laphana womduduzi umduduzi siyamkhumbula laphana ethatha uDira eshaya isiginci laphana umthatha wamkhushela uBig Zulu waba into enkulu sawulalela umculo wakhe bafowethu uyathokozisa mnandi ngale ndlela eyisimanga siphinde futhi sizowathatha labafana oxolo oxola bese naye lo mculo wakhe uxola ukhona igama wayebiza ngalo ukuthi sengikukhohliwe uStallion wadebiza ngoStallion wayengawenzi la ma-viewers manje anawo ko-YouTube kumanje uxola uhamba phambili umculo wakhe siyalalela iy'ngoma zakhe ogibela through uBig Zulu inkampani yabo laphana abayibiza ngenkabi nation naye intombazane ulwawo uNdlunkulu naye asangakafika uBig Zulu besingamazi ulwawo kodwa manje sesiyamazi sesiyazi ukuthi kunolwawo uNdlunkulu shaya ingoma ezimnandi ngale ndlela eyisimanga ngiyafisa ukuthi abantu abafana noBig Zulu sengazi ukuthi nala imculo likamaskandi bangaba khona ukuze le nto lena izokwazi ukuthi ikhuphule abaculi mhlawumbe uma usuyibona ukuthi usu-right impela noma umculo awe usondeze noma 5 abaculi abaculi babonayo ukuthi benza kahle bese ubakhuphula nawo ukuthi uma beqasha uhambe nabo ngiyafisa nje kulabaculi labasawathe ukukhula kakhulu nabaculi okukade nje bafike endimeni bafana nogcoka melisha nokhuzana ukuthi bangake babukele istrategy esisebenziswa uBig Zulu kwinkabi nation ukuthi angeke basisebenzise nabo ukuze bakhuphule abaculi esinabo siyeke lento yokuthi oqhawe lami obani mawusondele eduze nokhuzani mhlawumbe sizomnyanya bazokunyanya abalandeli mawusondele eduze nomthandeni bazokunyanya abalandeli uma singake sinciphise izinto ey'fana nalezo-ke thina abalandeli ukuthi ena bathathela abaculi abancane nabo besondele mhlawumbe uthole uhamba na-5 umthandeni nokhuzane uhamba na-5 lokho kungenzani kungenza ukuthi bakwazi ukukhula kodwa angazi noma into engenzeka leyo kodwa-ke ukuthatha le strategy esisebenziswa uBig Zulu sisibuyise ngala kumaskandi yonke into ingahamba kahle bafowethu konke esikukhulumayo kule channel kuyimibono ngiyafisa ukuthi nani nikuthathe nikhomente ngokwakhayo ningasigxeka nisigxeke lapho enisigxeka khona asinayo inkinga ngokugxekwa ukugxekwa kwenu khona okuzidala ukuthi i-channel yethu ikhule nathi sikhule siyi-channel ehamba phambili umkhanyakude sithi siyabonga siyacetha uma umusha kule channel ugcinzele subscribe ugcinzele nebhele ukuze uzothola njalo ama-notification masiposta ividiyo entsha siyi-channel siyabonga.